Ngokwazi kwami ngiyakuthanda. Andikwazi ukuphila ngaphandle kwakho. Ngokwazi kwami ngiyakudinga.
How old are you?
Why ukucula impilo yam?
One night.
Let's go.
I never thought you loved the way that I love you.
Oh!